ndiyanamkela. Chaza umahluko kwezi fractions ngasezantsi, wagqiba ubeke impendulo yakho ngeyona ndlela ilula ibonakalayo. Wagqiba uchaze ne-domain. Siyabona ke kulo mzekelo basinamaqhakeza amabini, i-fractions ke ukutsho. Siyayazi ke njengoba uqhelile ukudibanisa nokuthabatha amaqhakeza, into ozathi uyenze uzawukhangela into ebizwa ngoba yi-common denominator. Sathi masiyenze ke le nto ndithetha ngayo. Siyabona uba sino-a plus 2 ngasezantsi, kwelinye icala sibe no-a plus a squared udibanise u-4a udibanise u-4. Siyayibona ke eli cala lino-a squared udibanise u-4a udibanise u-4 uba asiyiboni into engaba yi-common factor ezofana no-a plus 2. Sathi siyenze njani ke ukuze sifumane into eyi-common factor? Masifactorize le nto ukuze uba sizoyibona uba ilingana ntoni xa ifactorayiziwe. U-a squared udibanise u-4a udibanise u-4, siyabona ke uba u-4 ungu-2 squared. U-4 kwaye uba ngu-2 mdibanise no-2. Loo nto singathi siyibhale ngoba ingu-a plus 2 umphindaphinde ngu-a plus 2. Yeyona ndlela yethu ifactorayiziweyo ke izathi isinike u-a squared plus 4a plus 4. Siyayibona ke le nto uba iyohlulahluleka kwangayo kuba kaloku lonke inani okanye yonke into iyakwazi uba yohlulahluleke ngayo ngaphandleni kuka-0 kuba u-0 kaloku awuzukwazi uba umahlulahlule kwango-0. Kwaye iyohlulahluleka ngo-a plus 2. Singathi le nto ke u-a plus 2 umphindaphinde ngo-a plus 2 yile nto ibizwa ngoba yi-least common multiple. Masijonge ukubana sizothi siyenze njani ke esi sibalo ukuze sikhangele lo mahluko. Le nto sizathi siyibhale kuba sifuna i-denominator yethu ilingane ifane nala least common multiple. Sino a uthabathe minus 2 umhlulahlule ngo-a plus 2. Xa sifuna ke u-a le ingasezantsi ibe ngu-a plus 2 umphindaphinde ngo-a plus 2, sizathi siphindaphinde ngasentla nangasezantsi ngo-a plus 2. Esi le nto yethu sinayo, masiyenze loo nto ngentla nangasezantsi. Yonke ke loo nto izathi ibe yinyani xa u-a engalingani no-minus 2, kuba kaloku uba u-a ulingana no-minus 2, le nto ingasezantsi ibizwa ngoba yi-denominator izathi isinike izawuba ngu-0. Siyayazi uba alikho ke inani elihlulahlulwa ngu-0. Onke ke amanye amanani azokwazi uba abe ngu-a ngaphandleni kuka-minus 2. Masinyuse nje lo line. Ngoku le yesibini ithini into? Masithabathe. So minus a minus 3, yonke loo nto uyohlulahlule ngo-a plus 2 umphindaphinde ngo-a plus 2, kuba kaloku ayizutshintsha yona, izohlala ilolo hlobo kuba sithe yile i-lowest common multiple. Ngoku siyaqaphela into yokubana sine-common denominator, le nto besiyifuna kakade. Masibeke i-common denominator ngasezantsi. Xa sibeke i-common denominator ke sizothi sibe nantoni? Masibeke i-common denominator ingu-a plus 2 umphindaphinde ngo-a plus 2. Ngasentla sathi sibe nantoni? Uyaqaphela ke into yobana xa uno-a minus 2 umphindaphinde ngo-a plus 2, loo nto iyafana no-a squared uthabathe u-4. Uzathi uyibone uba ndithatha phi nale nto ndichazela ngayo. Izathi isinike u-a squared minus 4. Xa uphindaphinda u-minus 2 ngo-a uza kunika u-minus 2a. Umdibanise no-a umphindaphinde ngo-plus 2 uza kunika u-plus 2. Ezo zinto xa uzidibanise zathi zikunike u-0. Sibe nantoni ke ngoku? Sibe no-minus umphindaphinde ngo-a minus 3 kuba ngu-minus a minus 3. Ngoku la minus a uzathi umphindaphinde phaa into nganye ku-a naku-3 uzawuthi asinike ntoni? U-minus a. Xa uphindaphinda u-minus 1 ngo-minus 3 uzawuthi akunike u-plus 3. Masiqhubekeke naso ke sibone uba kwenzeka ntoni. Sino-a squared minus u-a. Xa uthabatha u-3, so sino-minus 4 plus 3 uzawuthi asinike ntoni? Xa udibanisa u-3 ku-minus 4 uzofumana u-minus 1. Yonke loo nto uyohlulahlula ngo-a plus 2 umphindaphinde, masimbeke njengoba ungubani? Ungu-a umdibanise no 2 squared kuba kaloku uyabona uba izinto ziyaphindaphindana iyafana nje no a plus 2 squared ngoku ungafuna ukufactorize lento ingasentla kuba uyibona into ime kwi quadratic form kodwa ke uzathi uqaphele into yokubana ayizosinceda nto loo nto kuba kaloku xa uyifactorize ayizosinika lento ingasezantsi kuba kaloku u-minus 1 akahlulahluleki ngothu eli nani elingu-1 alohlulahluleki ngothu ithetha ukuthi loo nto asizukwazi uba sifumane into efanayo nale ingasezantsi kuba kaloku eyona nto izosenza sifactorize kukubana siyibeke ngeyona ndlela ilula kwaye icacileyo ngoku singase siyishiye nje ime ngolu hlobo kuba kaloku ayizosinceda nto into yobana si-factorize singatsho sithi yile ndlela icacileyo kwaye ilula yo le idomeini yethu ke izoba ngubani u-a akuzufuneka abe ngubani abe ngu-minus 2 u-a makangalingani no-minus 2 onke ke amanye amanani angangu-a ngaphandle kuka-minus 2 enkosi.